Deputy Governor Anambra said Dr. Onye Kachukwu Ibezim akpọkọkọ Nkwado ngalaba nke onwe na gbasatara mmepe Egwuregwu na Anambra State ka o wee gaa n'iru. Deputy Governor kpọrọ oku anụ oge ndị executives in the Sports Writers Association of Nigeria South East Zone nke onye du ha bịa bụ Vice President ha bụ Maazị Frankie Omoha bịara kpọtụrụ ha n'ụlọ ọrụ nke Deputy Governor anyị dị n'Obi gọọmenti dị n'Awka. Emmanuel Okonkwo onye nta akụkọ anyị wetara anyị akụkọ.
Dọkịnta Ibezim onye kwupụtara na alaka Egwuregwu obodo ọbụla agaghị aga n'iru ọ bụrụ na enweghị ndị na-enye ya nkwado, kwupụtara na olugo ka ndị mmadụ nakwazi otu nọrọ onwe dị iche iche pụta inye ya bụ alaka nkwado otu o kwesị iji wee mee ka ya bụ alaka bụrụ ihe kwesị na ọ ga-abụ ma mekwezi ya ka obodo kawanye mma. Ya bụ Osote aka na-achị steeti a gara n'iru gwa ndị otu ahụ na ọchịchị ọkammụta Chukwu Masoludo na-agbasi mbọ ike iweghachite ebube nke alaka Egwuregwu nke steeti a, ebe ọ kọwara na ọchịchị ọkammụta Chukwu Masoludo eguzobego otu dị iche iche ga-agba mbọ iwechighata usoro a ga-eji wee kpọghachite ya bụ alaka Egwuregwu nke steeti a na-anyụzi dịka ọkụ, ebe o kwupụtara na ọchịchị n'ugbu a nwere nnukwu nkwenye ebe akụnụba nke steeti a nakwazi imerime ihe ndị ọzọ ga-abụ ihe a ga-ewulite n'ogogo dị n'oge na-adịghị anya. N'okwu ya na mbụ, onye ji ọkwa South East Vice President nke Swan bụ Maazị Omohua nọrọ oge ọ na-ekwupụta na ya bụ otu Swan agbagori mbọ ịtọ ntọ n'ala nye ndị na-ede ihe maka Egwuregwu na Nigeria, kọwaa na n'ime ọrụ dị iche iche ya bụ otu na-alụ gụnyere ịhụ na ewugotere ihe gbasara Egwuregwu n'ogogo dị enu, ọkachasị n'ime ime obodo, ma mekwazịa ka ndị nwere ọnatarachi n'ihe gbasara Egwuregwu bụrụ nnọọ nke a ga-egosi mba ụwa. N'okwu ekene ya, onye ji ọkwa Financial Secretary nke ya bụ South East Swan bụ Oriakụ Ijeoma Peter Nwante kenere nnọọ Osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịnta Ibezim maka nnabata ọ nabatara ha n'oge ya bụ njem nleta, ma kpọkuo gọọmenti Anambra State ka ọ bụrụ nnọọ ihe ga na-enye otu Swan nkwado kwesịrịnị na Anambra State iji wee mee ka otu ahụ bụrụ egwu eji. Site n'Obi gọọmenti dị n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.